Nebraska, Nedise, away. Let him get it, but then we took it out. No, never thought of we might.
Silla Toba with bloody Nessilla Galola, you know. Glad the boy in Muma, that's called me, my love, look at mine. Then, of course, I sit up at the filler in my love. I sugar toll like a toll, the winner, the filler in my love. I went a $2, Silla Loba, Silla Toba, Silla Loba. Bloodiness, no, okay, hey, what's the cobala? Hello, Bella. Not for me to say, lay, but not a lay, Bella, a scrub, right? Cassa, you are too old, or where too thin, ya, he went up, a Bacuba, good faith, a lithin, ya, not better, eh?
Le 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 Nebraska, Medice, away. Let he could say, but then we took it out. No, never thought we might. Hello. Yeah. Yeah. Hello, medicine, my way, let's go ahead.
Why are you still waiting?
did talk to you, talk to you.
Yeah,
we got it. I can't let it.
Xin là một bo lắm.